Uyezwana. Ah. Lalela ngikutshele tindzaba letiphuma enkosini. Uthi okandaba, tintfombi imbali yemaSwati ayiphelele esigodlweni embangweni mhla tingemashumi lamabili enyangeni yenyoni. Titawufike tibhalise ngalelo langa. Tite nemhlanga wato. Kucitha nekugitha. Siyacitha umhlanga mhla tingemashumi lamabili nakunye enyonini. Siyagitha mhla tingemashumi lamabili nakubili kuyo inyoni. Umyalo etikhulwini. Nguleso naleso sikhulu kufanele sikhiphe bomake lababili nemajaha lamani kuthi bachubete imphombi kude kuthi nangabe kukhona kungaphili kwalomunye webamphana. Mabili emajaha abene kubikela labo labafanele nekuthi babikele batali noma lomfana asafakwe esibhedlela. Boba betikhulu, bamfa benkosi lababuke imimango. Ubhekekile bayaleta imphombi bomake nalawo majaha lahamba nato uma tiphuma emphakathini. Nawo la majaha ayati kuthi timfombi tilala todwa nalabadvuna balala bodwa. Siyimbali yemaSwati, sichakazile siyincobile iCovid. Usho njalo mlomo longacalimanga, lomagadlagadla kasobhuza, icathazi lamahogoza. Usho njalo mabhulumlilo ngeliBhayibheli. Wena waphume embo. Bayethe!
Bayethe!